ni mtsinje umene muzenda maboti tagula maboti atatu
maboti akomwe waje ni wao
maboti amene wao imodzi
mabwato akanu
no tunena mabwato ya upstairs amene waje yakulidwa awiri kwete kuti pano tukamba pano ndoti yanyamuka alubwera kunoku ndoti kamu January ndoti mwapeza aluyenda mene
adzatani mabwato amene opera nsomba
mabwato amene otakozwa kuti akhale patatu cholinga chake nchonena kuti imodzi mwayoyo ni floating restaurant imene muzidzakhala anthu monga meno nake odakozera pa chakwawoko adati muzikhala anthu 21 koma pachimalawi sitikudziwa kati adzalowa mongati menemo ndiye mene momo anthu azidzakhala
ya
basi nikumadya zakudya zawo nikumachoka kumeneko
hotelo
kuja kumaenda nawo matsatana ndi mtsinje uchonje mpana kuzungulira uku mpana ukafika kumitengo uko kuja wakazungulira uko mpana ukabwerera kuja ndiye tsopano awiri ya iwo amenewa ni ya upstairs yoti anthu ena okhala mwamba ena okhala pasi amenewo zidzayendaso mmene mumaita tuwa nkumaona kuti kodi kudziko kuno kuchitikanji ndiye maboti amenewa ni maboti yokongola kwambiri amene inuyo
munyunacho mbofafoni
inde monga iyi ni floating restaurant ili two engine
tsono adzikaphika momo kapena mkoti adzikangu abwetsa zakudya kale zopanga pano
ya chimene chilipo nchonena kuti iyi ni restaurant nde mu restaurant ni malo meno madiera
okay chabwira
after the kitchen ikadati ni kitchen ndoti ngadanena kuti wazikaphikira menemo koma ni restaurant ndoti zakudya zichoke ku kitchen nubweresa menemo vanthu ngukhalakhala basi nkumadya
inayi ndiye ujeni
inayi monga imeneyi
yeah.
Imeneyi ndiye ya upstairs imene vanthu okhoza kukhala mwamba enaso mmusi kotero kuti izizi zilipo ziwiri chimene tagulira ziwiri nzonena kuti pali makhumu chayena mdziko muno
yeah.
Amene amafuna zinthu zabwino koma zinthu zabwino zomunomu tilibe ndiye tsopano kuti apange ukwati wana wawo ndiye mangu kutenga magalimoto pipipipipi basi pakuti wathu ukwati koma iyi ndoti imodzi inyamula wako chimuna izakeyo ikanyamula wako chiyazi ndiye tsopano iyi restaurant ndoti mukhala akwati nazibwezi wawo ndoti okhala pakati ndoti patsogolo pali yakuchikazi kumbuyo kulo ayi kuchimuna
oluyimba
basi migolo utava kutaya basi kumayenda
adusa muno
yainde ukati ndoti moyo kuyenda
so imene ndi aspect ya madzi.